Biam piano na ufayo. Yo musenu na usie sieno. Washa mi enyo nyamu when you was yenine. Midawasio. Mi yiwa ye. Erake.